zambia chalo chenu mwe mfumu twalo mo mutende mchalo chesu.
You feel me, baby? That's right.
Tule ni awe teke ni zambia twaka no kulwa kabiri no kukusana. Tule ni awe teke ni zambia twaka no kulwa kabiri no kukusana sana. Tule ni awe teke ni zambia twaka no kulwa kabiri no kukusana. Chalo chenu mwe mfumu mwachishibe hakalele ntutachila bako netungulu shishonse ni mwe mwachisalile tusunge ni mumutende fwe bana benu epe pula ndi ili tutungulu ifile tobo na usimu chalo chenu mwe mfumu fwe bana benu twaita pali imwe mwe mfumu ni mwe tulelomba tule ni awe teke ni zambia teke ni mwe mfumu twaka no kulwa twaka ne fya kulwa twalombo kwikatana chapamono uyantashi tribalism twakana muchalo chesu ukusumye milopa vyonse twakana mwe mfumu ni mwe twaishiba wamutende lekeni twendele pamo chilole wa mutende niwei uwe uzunga abana bobe muchibote umutende otuleita muchalo chesu twakana ukuzontane minwewe tata. Tutule ni awe teke ni zambia twaka no kulwa kabiri no kukusana. Tutule ni awe teke ni zambia twaka no kulwa kabiri no kukusana.
You feel me, baby? That's right.